Yabingelela abantu abadala sasinde sabuya siwandre film kuhlelo leni luthandayo kuthiwa uhambo lwami. Lapho ke sasho sathi sambela ingcitha buchopho abantu ngempela abanolwazi olujulile sizama ukubheka ukuthi isizwe sisakha kanjani sisebenzisana nabelaphi nabagcini magugu esizwe. Most importantly wena osekhaya onenkinga ukwazi ukusizakala ngale kokuthi uzugugulishe ulahlekelwe nayimali futhi. Njengenjwayelo ke sinesambeli sethu ekade nasigcina kade nantisibiza futhi ekuthiwa ubaba uNondela Mzimba ngeke ngimthakazelele uzozisho yena uma ese introduce.
Sibingelele balalele emakhaya nababukeli. Lolo khuluma uNondela Mzimba ugadla wathuthe bathakathu umthakathu inja kimi nami ngiyezwe ngikhwale liyasika lamila. UNdomzi umcela ukhise ebusuku emini zombalekela siyabingelela kakhulu emakhaya.
Wayibamba kahle ke mayethi iintombi zimcela ukhise ebusuku. Namhlanje sifuna sikhulume ngale ntombi eyicela ukhise ebusuku. Kuthi masekusemini babaleke ngoba iinkinga zabo ziningi kakhulu. Njoba senigesile ke abantu abadala namhlanje sifuna ukukhuluma nabantu besifazane kakhulu. Ngoba sesibonile ngendlela esilapha ngayo ukuthi abantu ayebakhale kakhulu abantu besifazane. Sifuna ukubheka nje ukuthi imimoya ohamba nayo ikuphazamisa kanjani amathunzi owambese noma akuphazamisa kuvimbela indlela. Enza kuze kube nenzalo eba nenkinga noma ingane zakho iphume ngathi zinobudidi omncane obukhona. Baba uDlamini, uma uzwa le topic yini ekufikela kuqala ekhanda njengomelaphi?
Cha, le topic imnandi ngoba kunenkinga uthole ukuthi umuntu wesifazane omunye kumele ukuthi athole ingane uyakhulelwa izisu zakhe ziyachitheka. Omunye uthole ukuthi uzala ingane eyikhubazekile, eyiphila nokukhubazeka. Lento ke ethanda kuba inkinga sizoyichaza ngiyengathi before umuntu wesifazane kubalekile ukuthi isibeletho sakhe kube isibeletho esiklini ngoba isibeletho lesi sifana nento esensitive kakhulu ekungafuneki ukuthi kube nezinto noma ke nento ekuthiwa infection kusona. La khona uthola ukuthi omunye umuntu wesifazane unenkinga yokuthi nakalele ebusuku kunento emvakashelayo ezenza umnumzane kuyena noma aphuphe alele nomuntu angamazi. Lento ke leyo ekugcineni iyakha inkinga esibelethweni somuntu wesifazane. Omunye ugcine sekaphelelwa imizwa angasayizwa indoda noma umuntu azwana naye ngokuthi imizwa icedwa ngale yanto eyenzeka ebusuku kuyena. Okhoza ke ukuthi ngoba omunye uthola ukuthi uyaya insukwini but ekuyeni kwakhe insukwini kunento egcine seyenzeka uthole ukuthi kunamanzi aphuma i-discharge kepha la iphuma negasi. Lento ke ekugcineni iyo affecta isibeletho ngoba isibeletho phela ngilahlala khona ingane.
Wayibeka kahle mkhulu ensukwini nje babukeli ukhona umntana omncane na 17 owake wangithinta nje ku Facebook saxoxa sizwana amandla kancane. Isitori sakhe sahamba safika la kuthiwa khona ubaba wengane wamulumba umntana lo wathi uyayicheck into kwathiwa ungena esikhathini for 6 months wathi uyabheka futhi kwathiwa usene cancer yesibeletho. Kukangakanani mkhulu ukuthi le nkinga lezi sikhuluma ngazo abantu besifazane zidalwe amalumbo noma zidalwe imimoya yabantu bala lo muntu esuke ephuma khona?
Ake sichaze ngendaba yokuqala nje i-cancer. I-cancer iwukhondolo. Uthola ukuthi emndenini kunomuntu wayine-cancer noma umzali thizini wayine-cancer. Then kubalekile ke ukuthi nina nabe khona emndenini wayine-cancer nina nihambe niyicheck. Nihle nihamba niyowenza lento ekuthiwa i-pap smear. Ngoba omunye umuntu wesifazane uyothola ukuthi uya endaweni yakhe akasaqedi. Kubalekile ukuthi nakaya endaweni yakhe angaqedi ahambe ayokwenza i-pap smear ngoba uzothola ukuthi uyaya ngokwesintu ayofuna usizo. Nabo besintu uthola ukuthi abasakwazi kulawula noma kuvimba ukuthi ophe. Sekufunakala ke manje enze i-pap smear kuze ukuthi azoba ne-understanding ukuthi yini emphethe ngoba kusona kwenzeka ukuthi uthola ukuthi uqalwa yiyona i-cancer. Kungakho ke kubalekile ukuthi na umuntu wesifazane ngoba impilo yomuntu manje ifana ifuna i-service. Kubalekile ukuthi na uphila wenza i-service eyintweni noma endaweni yokuphila kwakho ngoba isibeletho lesi kufuna ukuthi kube indawo e-clean. Kukhona umuntu ezalwa nemimoya odinga ukuthi kuze ukuthi athole abantwana ke kufanele amisole igobo ngothizeni acelelwe ngoba imimoya yakhe ayenzelwa ngalutho. Leyo uthola ukuthi omunye uvala abantu abadala. Sekufunake manje kube nezinto ezithile ngoba ibalekile indaba ukuthi nawufika kumelaphi akhlolele kuze ukuthi akwazi ukuthi abone ukuthi yini edala ukuthi wena ungabathola abantwana. Kunomuntu ke oyothola ukuthi uyabathola abantwana manje inkinga bayachitheka. Sekufunake manje sibheke icause yokuthi kuze lo muntu achithekelwe abantwana kwenze njani. Ngoba lezi zinto engishilo ngathi ebusuku umuntu nakalele kunezinto ayiphuphako noma uthole ukuthi kunezinto ezenzeka kuyena egcine ezaffecta isibeletho sakhe.
Uma uthi mkhulu ukhondolo engabe ukhuluma ngomkhokha noma ukhuluma ngento eyinsila yakuloyo mndeni na?
Kunezinto njengoba ngichaza ngithi mina i-cancer nanginomuntu ekhaya owayene cancer kuyenzeka kube khona futhi oba nayo. Ekufana ngizowenza phecelezi kancane okufana noshukela uthole ukuthi ubaba wale ekhaya wenoshukela neingane ke manje ayizalayo zohamba zibanjwe ushukela ngoba lento isuke isegazini nayisuke isegazini uyabona kunezinto ezenzeka isibelethweni ngizojula kancane ngale ndaba yesibeletho ukhona umuntu uthole ukuthi ngaphakathi esibelethweni sakhe une-rash
yes
uthole ukuthi lona muntu lo esithweni sakhe sangasese siyaluma njengomuntu ongathi unoshukela umuntu wesifazane nakanoshukela uyakhala ngathi kuyaluma esithweni uthola ukuthi kune rash leyo rash leyo ufuna ayilaphe phela kuze ukuthi akwazi ukuphila ngoba le ndawo leya njoba ngisho ukuthi imuqhayi akufuneki ukuthi kube khona into ewukugula kuyona kungakho kubalekile ukuthi izinto nezinto ezenzeka esithweni sakho sangasese usheshe uyisukumele ngoba egcineni lento izohamba ihambe igcina ivala amachubu nakuvaleka amachubu ke manje sewunenkinga yokuthi ke wena manje awusabathola abantwana kanti eshubhini kunesimila mhlambe esamila ephakathi eshubhini esesiblocker ubudoda ukuthi bedlule buyoshaya iqanda ngoba fanele buhambe uyabona uma sikhuluma ngokuthi nasikhuluma ngobudoda sikhuluma ngokuthi amathuba endoda ukuthi ikwazi ukukhulelisa umuntu wesifazane 25 million ngobude bendlela ubudoda buyahamba bukhathala endleleni angazi ubizwa ngishona kungakho ke kubalekile ukuthi ngesikhathi adubula lo magazine adubule into ethi eshubile kungabe endleleni namahamsi angadalelwanga ukuthi abe khona lento esithi isimila ezothola ukuthi ke manje isimila lesi sesiyamhlupa omunye umuntu wesifazane uyothola ukuthi unalento ekuthiwa imfelwa ukuthi kunento anayo ibonakala ngani ke imfelwa uthola ukuthi la ekuhlanganeni kwamathanga umuntu wesifazane kunento ngazi ukuthi ushile uhleza ayinwaya omunye izimile lamsisileni ayinwaya lamsisileni
yes
imfelwa ke leyo eyenza ukuthi nawuthola abantwana bese ishala abantwana bayashona ifuna kulashwa lento leyo ngoba ayilungile kahle kungakho ngithi kunezinto ezijulile ezenzekayo kubantu nakubantu besilisa ezenzekayo eyidinga ukuthi egcineni umuntu akwazi ngoba kunendoda ethi anginabantwana
yes
uthola ukuthi kwayona le ndoda nje uma ithi ayinabantwana ayithombanga kahle
yes
idinga ukuthonjiswa nezinto zesintu kuze ukuthi ithombe kahle yebo yena ngokubuka kwakhe uthi uyadubula umagazini but isiphamise ke siyanqapha yabona manje lento le ibalekile lento le
ngizwa kahle mkhulu sesivala nje inkosi yami ngoba silo sathi uma sisuke sinifundisa suke sifuna nibambe lokho kubalekile uma senembuzo bakhona belaphi nizosizakala sesivala nje mkhulu ngisayenza iexample lo gelo uthe mayisebona uthi unenkinga wathi khona othe akaphuza unokani ngithi mina ikhambi yebo libalekile kodwa okunye kufuna ukuphelezelwa
yebo
nangokwesilungu
futhi nangokwesilungu futhi
ehe usuvala nje mkhulu umphako ufuna abambe nawo
abantu bakithi abasukume baye kubelaphi bendabuko kuze ukuthi bakwazi kusizakala sikhona sikholela kona ukuthi abantu basizakale ngokweqiniso futhi siyakutshela ukuthi lokhu ke manje kudinga silungu lokhu ke kudinga isinto siyabonga
siyabonga kakhulu babukeli sicela nindele lenye episode futhi ezolandela kuhambo lwami all producer Wonder Films bese nobaba udokotela uNondela Mzimba